akitembea tutatembea, akikanyaga akikanyaga mjimu tumuoneshe kazini wanaume. Ngoja 6